Gobind Chaudhary Remix.
Maya la yo bariko, kati maya la chama la imiru.